mañana gari cojimo marame. You been the one, my love. Diamond walk a molly. Chinelli and watch the coli. Only we got a single see. Kimbo like a poly. Your ex-man looking at me funny, and I got it to me. Mong am jelly go to my sink, boo. I'm different thing funny, boo boo. Nyazo song song. Marang nan daba. I can put you on. Wanna go nyala. Tangle in the moth. I'm on just my land. Speaking up a share, see him all in my land. Baby, want me. Was little in the morning, my kid, one next week. Better tell him it's more than love, this time I'd see. Low light, belly super. Beg it when I wear, don't want ever look back. I shall it pass, you told me I'm dead. Cause you know I want you, want you. When you talk to me, beg it, beg it. Eba si chuga ni su tan, do do kwele. Nkwele ba beg it, izi tele. Oh, zi kwele, unga vum, izi mge. I think it's safe.
Thank you. Pero eso todo está bien, un malo. Mama, that's you.
Mama, yeah,
Vimpube.
Mama, yeah.
happens when you go put your hand on.
But,
Yeah. lakho
ngeke
mina okay. Ngawe ngikwele nje sange bangifaka umoya ngawe ngayifela mangithi ngiyaphuma ngiyofuna amaset kuze wena nomndeni wami nibedese kala ngifuna ngayiphela manje usungu wami inhliziyo ifudumele phela maphutha ngalingasitest njalo manginawe ngizizwa ngilili ngithi uthanda mina phela kungashintshi yangihlanganisa fana nawe angekaphi nabekhona kulelizwe kukho nokutiza ngathi ngikuhlile kungenza ngibize ngithi uthanda mina phela kungashintshi yangihlanganisa singanqoba nebhizi ngayihlanganisa kukho nokutiza ngathi ngikuhlile kungenza ngibize ngithatha ungibeke beke ebasihlukanisa uthando lugqwele ncela ubapheke izitele uzigwele ungavumi izindlela ngathi ngikuhlele ngathi ngikuhlele ngathi ngikuhlele uthando lwakho lungenza ngihlelele
angicabanga wena njalo sengaba novalo oh baby lalela isikhalo awusathe ngikhayino uthando lami luzokhula njalo umana mingi njalo
Tatumbeke, eba si chuga de chutando do quele, pelo bapé, easy tele, ou se quele uma fumiz em mim. I think it's sad, 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 I think it's sad.
Ah!
Sai! Hey! Ndlovu
Joshua Ndlovu
Tasha umntomthandayo Tasha umntomphakela Kuna
wethu
Kukhona wena Kuma phi na
Kodani
na
Isimelwa
Singani na
Umthandazana
Ojani na
Umthandazana
Abantu pho
Yeah.
Watch it!
Bye. I do.
Thank you.
Liberando o mundo, meu Deus.